Sanbonani. Igama lami uNjabulo Mbatha and welcome to another great episode of The Citizens. Namhlanje sisefolkrast indawo that is located south of Mpumalanga province. Sisesibhedlela njengoba sibona sikahulumeni esibizwa ngeMajuba Memorial Hospital. Phambi kwethu ke siyazibonela nathi ukuthi kunabasebenzi bakwa Department of Health kanye nenyunyana iNehawu bacela ke ukunyuselwa amaholo abo ngo 10%. Stay tuned for more.
Empilweni ya Noma linkhalisa Lephula ne